so chungu Odozo ukeli kwe
So that you see me,